cyesha ndabona zubaga amafaranga yo
Thank you. Ifoto mucho, venga.